E hume I ka malo, e ho'okala I ka ihe. Ua ola no o kai a kai. Velo kihe a ke a e loa. E uhai I ka mako ka ihe. Step into history at the National Parks of Hawaii Island. Pu'u honua o hou naunau. Pu'u koho la heiau. Kaloko honoko hau. And the Alakahakai National Historic Trail.